hapa kule news maliuhondo na story nyeti. Haina double standards. Buda, ushajiuliza double standards umaanisha nini? Ustia wa wow. Buda, ukibaye gazeti mbili za standard, uko na double standards. That is my take of the week. Aspakei kama kawa kama dawa, mimi ni anka wako wa power, Fred Omondi.